wakho ngale ntombi. Namhlanje futhi saphinda sababona.
We know where they are. Would you like us to confront them?
Ewe, ndiyafuna ubabona.
Sasahambe ke.